ɛno deɛ de ɛbɔ bra ne mmom nyɛ bible bible deɛ akenkan hu sɛ they just create something to represent something in order to collect money. What does it? I don't believe in those things.
Chenene ente ase ne se enhwe yahenie ene yademudie nyinaa wo soro ɛhɔ na nkanka ene mmoa enti nkɔwe enti asɔre bi kora ɔhɔ ɔmo nto aba gyidie ne sɛ asase so ahenie deɛ yɛ kristofo yɛ nka ho
Bible no ene no em sɛ dabrɛ em sɛ oh yakɔ fa asoma ba Bible no ɛda hɔ no yɛfra baabi mu
Bible na nka
I'm telling you emo from the Bible no sɛ ɔmo ni ate what does it edu baabi a ɔse nkoa momrɛ mo ho ase ɛma mo wura no Bible no kora so sɛ ɛyɛ ade hyɛ ndi nkoa bɛ ho asɛm na ɔka ɛsɛ mmɔfo no sɛ ɔm bɛfa yɛ nkoa no nti no ɔm de hyɛ mu bɛka kyerɛ yɛ nkoa subdue yourself what does it ɛma wo masters slaves ɔh nti na ɔmo fa yɛ nkoa ɛna ɔbɛdi yɛn so nti biribia no ɔmde hyɛ mu biara no a ebitimi ama yɛakenkan me ahu sɛ ɛsɛ yɛbrɛ ho ase no ebia na ɔkɛ what does it oh waketua ɛwɔ so na waka kyerɛ wo what does it because ɔm ne hwee de boaɛ ɔmo wɛ hwee ɛno asɛ yɛyɛ adwuma no mdehyɛ ɛtim sɛ aketua wɔ soro ɛna wɔmo so deɛ ɔmo yɛ ɔmo kuro yie ɔh saa deɛ
nowogye heaven di
megye heaven di
sɛ sika kɔkɔɔ na ɛde ayɛ hɔ
oh asɛm bi nake
sɛ yɛpɛ nante sika kɔkɔɔ so
ne nti se no sɛ yɛanyɛ yɛ deɛ yie a wobɛda kɔ nante sika kɔkɔɔ so naase mfuturo wode kɔ heavi akɔsɛ wode kyɛ sika you see yɛyɛ tete a look at our country the mess that we have created for ourselves what does it wote ase wo ho fi wo sɛ nyankopɔn bɛfa wo ɛne wakɔ heaven akɔtra wo no you see one day when god comes out and says ɛnɛ no me heaven heaven a meka no ɛwɔ asase so mede nnipa bi baa bɛsiesie baabi ama mo kristo so bi kɔsiesie baabi ama mo ebia na kristo yesu na ɔsiesie bɛsiesie no ebi mpo ne a na ebi a na ɛbere yi so na wɔba bɛtra me mu ɛbɛdi mu na sɛdeɛ kofi wana wa ya eti hei wenu wa yabishum yeshu mafi ya dani gana nini gana suwa yeshem ekoba nyako ponsi hevi bia ni bebi ya mabete mumu esisi mwasa sinama mwantra su nida eno sebede yohu so su usisi yesu usisi yesu yesu wati umu ocha si enti so fa nubi sisi ume no mwenye ya yuye pe nwa se bebi ya miku sisi me sisi ya vya enti nesi nyako ponsi kase se mwenye na amu hevi ni buku yesu yuna nuhua ehifani ya kota
nti no de nti a wɔka sɛ wobɛwen ne a ɛme wanwan ne sɛ 31st night yɛ kɔ bi baako koraa mfa wo ho
sɛ ɛwɔba do asɔfo ne wo nyame asomafo
bible asɔfo ne
bible asɔfo ne ɔmo ɔmo sua
okay
bible na ɔmo ɛka bible kyerɛ nkɔfo ɔmo nye nyankopɔn asɔfo ɔmo yɛ bible asɔfo nyame asɔfo ne yɛ wɔn a ɔte nyame ne na ɔka nyame asɛm nyame asɛm a ɛka sɛ nyame asɛm a bible ne da hɔ no kofi ɛnyɛ nyame asɛm o
bible nyɛ nyame asɛm
debi o kofi nyame asɛm abɛdi dwuma awie wɔyɛ history ɛyɛ abakɔsɛm
bible yɛ history
ɛyɛ abakɔsɛm nti hwɛ ɔse nyankopɔn asɛm makwa ɛba bɛdi dwuma a ɛdi na asan kɔ ne nkyɛn nti adeɛ bi hu bible mu biara yɛ nyame asɛm baa bi no so ɛbɛdi ne dwuma a ɛkɔɛ nnipa ɛna twerɛɛ dantwerɛ so anka bɛnya deɛ nakenkan sɛ nyɛ obi na ɔkɔtena ase ɛna ɔboaboa na ɔtwerɛtwerɛ de brɛɛ ne a nti nka bɛnya ahemfa nakan na deɛ atete no ayera no so ɛ ɛno so nkɔ kɔfa afiri nyita bibira aporɔ ɛno so ɔhe ne mmom sisei no yesu kristo ka biribi ɔse mekɔ deɛ ɔbɛno matra ɛne ho nkonkron ɔbɛtra mu mu na ɔno deɛ ɔmfiri ne pɛ mu nkasa deɛ ɔbɛtie fii agya ne nkyɛn no ɔde bɛma mo wota sɛ nti no nkoko no ɔtie mu no ɛde ɔtie fii nyame nkyɛn na ɔde ma ɛno ne yɛde bu ɛman ɛno deɛ de ɛbɔ bra ne mmom nyɛ bible bible deɛ akenkan hu sɛ nyame ɛwɔ hɔ ampa ɔma ebinom so bɛyɛ adwuma ɛwɔ na ɛsie nti mistake ɛyɛ ne sɛ ɛnti na ka na yɛntumi nkɔ anim no ɛsɛ ɔde bia ne yɛne si bible mu ɛna bible sɛ ɔnkasɛ nyame sɛ bible sɛ wɔwie no adwuma jerusalem ɛna no baabi a kɔda asubura no hɔ na ɛbubu hwii ni hɔ na ti Ghana na ti Nigeria eno ko desu banu eno na ye 38 year eno ye 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 na ye
akwa Israel
over me ko de me hu TV so me ko de
se o ko he
me ko de
Christo na bra bone
asembe na ti
na na mo ne
ko ne ko fe be bi si Joshua no a mo chere no omo ni Joshua omo ni tama Joshua wu ye Yesu so no ba ko ye no 2000 years ago omo mo te ti ra o ma sa so so mo te. They just create something to present something in order to collect money. What does it say? I don't believe in those things. You believe in God. But if you say, and then you can say, Kucha Yasantua, and that's what I'm going. You put Yasantua, the Nanti, who near the Dimpon, you now the character say, and you see Musiwa, and you see Mawawa, that I'm going to be. But Omo ye set things in order to deceive Africans. Sebi yon beba ho. Non binya omusika e filmu. Non biye divro mwoma. Kofi mwoma ye. The old Jerusalem is there. Kofi ni Jerusalem. Oja se. Udu wa si ye skuru ni. Ni etetia. Ni abuwa ye hon. Si yiko Israel.